uno munsi niho twarosa kanya kuko ishobora guhura ya twipfurizanye twiginane twirimbure turabyo twakoze duhane raporo hatege tuyoboye BMBC dushobore kubwira abo tuyoboye iyo tuko turajya ishyirahamwe ryabo ni nk'umugogote ubufise umukapitene atumbereza ariko tuzatumbereza ariko abindi ntabyo babaza tuje ngaha tutabwira ukuntu ko tuzatunganya ibintu byabo kugira bitahure bashobore kudufasha kubishikaho abarundi benshi baraduhumbira cyane rwose muri BMBC nta sosiyete yubaka ikundo nka twebwe ikibazo kihari ni base ekonomike ikora kuri mwese nako turimwo ituma badukunda bataza kuduhirwa kuko bashaka umuntu akifuza kuduha inzu ntayiduhe nta sosiyete yubaka ikundo nka BMBC kubera abantu bari muri diaspora nabajya baha akazi abandi masosiyete bamwe bamwe baba babone ukuntu bigenda muri BMBC makuru dutanga basanga arahaye akazi mwene wabo bavugana turakundwa cyane niko nabwiye ubutunzi uwo bahashifre rya feri yamaya dukoresha ku mwaka ngo cyamubona ko dukundwa ushikanye yavuze ikintu cyiza atega abafundi bapfuke ngaha tumaze imyaka twifuza tukabona ko tukabishobora cyane tukabyiyumvira neza kuyobora kubaka amazu meza meza ageretse asa neza pande neza mugabo bikatugora rero twebwe habwo nitwege twiteguye gose ni kuvuga umushikanganje yavuze ibintu yadukoze tubabara twaratanguye nabonye baranabyanditse ko twege na BGF twamaze mbere gufata iya mbere kugira ngo tubamaze no kugira experience tubamaze nk'imyaka ibiri tuko turakorana y'ukuntu mbere byo nagenda rero turiteguye cyane ni ibintu binakenewe ni umugambi tuzoshyigikira dushakubwiramo uruhara kugira ngo gisagara kibe gishajije kandi abantu benshi bashobore kuba ahantu hamwe mbere binakunze ku buryo buciriritse kuko n'ubu natwe twagabanije ibiciro mugabo hano tutarashika leta idufashijemo nk'iryarire bazanye igumyeho tugaciramo ubwo bushobozi bwacu tuzobishikako icerekeye ubushobozi nabwo mwarabonye ko ministre yaciye yegeranya n'amabanki tugiye dusanga rero dufise banki tuko turakorana muri ibyo urumva nibaza ko sanoferake nuzankuraje muri iyo patenere tutani ya BGF akabijya muri uno mwaka tugiye gukora icyo bita mechanisation de BMBC kuri nivo iri hejuru ni ukuvuga iki abantu baradutuka ngo twubaka ngo dukoresheje amabeto mugo siye w'intoki ngo amabeto ngo tuyakoreshe intoki ngo turaterura bikatubabaza imaze imyaka bitubabaza mugo ntabwo ushobora kudufisa muri uyu mwaka tuzogira mechanisation avance ya BMBC tuyirose amamashini n'imiduga ajya amapoaruru atuma nk'akantu tugomba kubaka ibintu nk'ajya twubatse muri kino gihe tugakota mu bandi masosiyete tudashobora kuzakubirwa amakamyo cyangwa amakamyo atari cyangwa zijya mashini zitari imiduga nicyo tuzokora tuzokora ikindi gikomeye icyo cya mechanisation cyaratanguye turamaze kwembesa nka 2 miliyari muri mechanisation turafise amapoaruru menshi tuko turakoresha turafise n'amashini tuko turakoresha ubu tugomba tugire rero ku buryo n'andi masoko azozara akoresha iziwacu hanyuma tuzogira izine abeto n'ahandi iri muri disosiyete nshyashya zo muri generasiyo kugira nabonye tugire ibintu porofesiyoneli nibyo tuzogira hanyuma kubera ko za BMBC bari kubaragwira twabwiye ko tuzogira icyo bita BMBC finance isosiyete ikora iby'amahera ni ukuvuga abakozi ba BMBC batari bazigana muri BMBC tubahemere mu makonti y'isosiyete yabo muri bimwe bitandukanye bya finance bizakorwa muri BMBC n'ibindi bintu byishimo.